E iwa ngā taonga Māori a kātahi anō ka tāpirihia e te whare hokotoi o Webb's ki tā rātou rārangi hokohoko e 800 manotāra te uara. Hei tā, Webb's e hiahiana rātou ki te whakatairanga ake i te uara nui o ngā taonga toi Māori me te tautoko hoki i ngā ringa toi Māori o te wā nei. Hei tā, te toihau o te wāhanga toi o Webb's, Tasha Jenkins, me nui ke ake te mahi e ū atu ai ngā toi Māori ki te mākete. Arā kia kaua e riro mā te ringa toi anō āna mahi e hoko atu i ngā wā katoa. Engari, kia whai tautoko kē, ia Webb's.
Something that we try and champion, because obviously it's a unique part of Aotearoa's culture. We're definitely seeing more and more, which is fantastic. The recent, you know, show at Auckland Art Gallery, curated by Nigel Borrell. You know, there's lots of galleries and museums that are looking to have more tikanga and te reo representation